waivuta lakini acha wafunge chini.
Ah, washaifunga.
Washaifunga.